Kwenzeka namhlanje umuntu kuze itracker yakwaMasipala umuntu ufika appointing bayifuna yakufuna le atufuna le atufuna le ya then ngoba bathi bona baya bafaka and abantu bafakwe abakho abangabona bakwaMasipala banxibe just a uniform le bayinxibiswe today
yimake sisona emveni banifunile izolo sikhutshwe imali nathi namazifunda now today kufika ba
namhlanje kufike about 9 o'clock. 9 o'clock in the morning. They go call imo I hipo zama police ebesiya. But kyo ngo namhlanje it was too violent because namhlanje kuze abantu bokuphula izinto bokuphula ne first ray everything bay destroy. Yabona ne? Then ngo bathe babona bakufonelwe I SAPC. Wafika SAPC wazobafota babaleka. Now la mapolice bekhona abaleka. Now kufika I track emahlali basezibunzana bafika nge-track bazofaka ezindlini umuntu uyaqamba bathi mina ndifuna leya indlu mina ndifuna le mina ndifuna le nakweyam kanje kwathiwa kufunwa leya and asinandawo sizawulala kuyo
akujongwalistini
umntu uqamba indlu ayifunayo qha
so bafika
nge-track
and ikhona into ebonisayo uba ngabantu zezi-beneficiary
no beneficiary you just pick any house you want. And if you figure in like a backlot, by destroy by phone, ukutya kwethu kuchithiwe phandle asizazi sawutyantoni asizazi sawulalaphi it's just like that and ke akho nento esiyifumanayo kuthiwa siyaphenduleka
indlu yami ikhutshwe impahla izolo ziphuke zonke iwadrophu ewadrophini yam bekukho impahla ndine-3000 iiteki zomntanam zinxitywe ngulo mntu ebekhupha impahla namhlanje apha uzinxibile xa sisiye emapoliseni athi siphazamisa umsebenzi uphangele laa mntu kodwa babile bamke nespika kwam ne-power bank ne-3000 ne-R20 ibisesilambeni amapolisa yonke loo nto leyo bathi makangakhulula iiteki ndizibone okunye bhuti kudala sihlala apha sihleli apha kungekho manzi abangenazifestire befaka ii-boxes ngenxa basinandawo ohlala mninto endifuna uyazi apha kwi-south africa yonke uba imonti yeye ziphunzane na because lo mhlaba sikuwo ngowasedayisi sibe sithengiswe ngalo mhlaba kodwa ngoku siyakhutshwa khutshwa iimpandla zakho zigitshiselwe phandle kufakwe umntu njengangoku ndisuka kwa-human settlement kuthiwe umntu wakwa-human settlement uzofaka abantu ezindlini ezingagqitywanga wasiphendula into ayithandayo efowunini asangeniswa eziofisini apho besiqale khona siqale kwamasipala kwathiwa kwamasipala bathi aba-out entweni yezindlu xa zingekagqitywa abangeni ndawo masiye e-cheeselast siyile cheeselast kwathiwa masifune usonwabile ndilibe lifani yakhe kodwa bathi ngusoso phaa xa sifuna umntu asifunwa singene kungene umntu oyi-1 uthe xa ebuya wabuya nefowuni kuthiwa masiphendulane nososo olapha kwezi zindlu ezofaka abantu ngurhulumente onjani lufaka abantu ezindlini ezingenamanzi ngurhulumente onjani lo urhwaphilizayo kutheni abantu bezafaka ngolu hlobo umntu xa efakwa endlini yakhe unikwa isitshixo into enzekayo bayasidistroya basophulela impahla bogqiba bamke nemali i-R3.20 endlini am ogqiba bemka ne-power bank nespika iteki zomntanam ndizibona zinxitywe ngaba bantu baqeshwe ngabo uba mabazozikhupha ipolisa eliphendulayo lithi siyamphazamisa la mfana kodwa ubile ezindlini zethu ukya kwam iflawu unyathele eflaweni kwam ndifuna ubuza mna urhulumente lo we-ANC wenzani apha kuthi
make sesiwam ndifuna ukuba nindicacisele kakuhle nithi aba bantu baziswe ngale track abafakwa according to i-list
and iphuthwam xa sendikuxelela kakuhle kuthiwa bokudityenwe ngase-post office kuthiwa pha ngase-post office umntu makakhethe imva ayifunayo besiyazi bazawufika ngeli xesha and aba basikhupheni impahla ngaphandle uthe umntu kum ndisatshetha mna wathi sisuthetha kakhulu ndizacima igama ndinayo iprofile apha efowunini yam uzandicima igama mna ndizithembe ngantoni
okunye bhuti phaya bakhethe ezi zindlu bazifunayo because kwamna ndithe kandisondele uba ndisuka ubiza impempe izolo wathi lona ubhuti athi ungusherifu wathi nalena yethu na yathi la ntombazana ewe masithathe nale bathatha impahla zami bazijula phandle then kumthetho njani lungenanto ifaka umuntu endlini imnike isitshiqo
so in beneficiaries iso beneficiaries so mthalo kamuntu
okunye bhuti apha ibi suppose apha sine court order ethi masingaphazamisa uhla uphahla nothi basizawulahlela impahla phandle I-court order ithe sisuka e-court nge-8th saphinda sayo kwesibini isithi masingaphazamisi masihlale ngoko khasifumane into ethi sizazojulelwa impahla instead bona abantu basezipunzane bedibene nosonwabile ophangela kwa-human resources bazokhupha impahla zethu usonwabile lo benisuka pha singakhange simfumane ulapha usonwabile uzokulahla impahla zethu phandle usonwabile unikiza ngezinto ezingekho mthethweni
So I lento ke ngoba hlala I cause ukuxabana between mina neziphuzana ohlobo benza
because
I conflict if we tethe lo hlobo benza lento niyenzileyo nani
but sikhona izindlu ne ukho izindlu ezipha they were supposed to ask us first but bani nathi bekwi meeting then bekuthele tshitana ba okay we give you guys ezazindlu singapha ya because ngoba sikhupha out they don't care about us they don't care about us baso nyandoni abantwana they are traumatized ndoba ibona yapi izolo imbi positive guest pa I rubber bullets yeyibo this is not nice at all umuntu ngasayifile le pain baxa ingene endlini lo behleli ngaphakathi uthi uthini yena
and ke ngokubuto kunye nje mabezokhupha aba bantu base resting bakwa ward 13 aba bantu behleli kwezazindlu bezikhethe beziphuzana aba bebezokhaba nathi ngoba nabo khange bafakwe into yenzekayo abayi kwezazindlu zigqitiweke
lento sidena ngoba
yes
bakhelele naba bafayeza what is important yene I court order make a decision
kage ngehlobo benza ngalo thina sasicela into kubana thina asizokulwa sibe nezigalo ngoba sithatha izindlu zethu sizawubhenela emthethweni saye emthethweni ekhothi saye abantu benegqotha labo baye negqotha labo ekhothi kwi-date yesibini xa besiye negqotha labo ekhothi igqotha labo lababaleka ilenele ukuthi ke thina sanikwa sinala maphepha eli phepha eli iprinti out yendlu yakho le izindlu zethu ezi sinamaphepha kwezezinto thi so siyahlukumezeka ngokungabo ngehlobo benza ngayo because thina sifuna ukulwa nabo into esiyifunayo thina sifuna ntoni sifuna umthetho qha udlale indima yakho kuze sihlale izindlu zethu kakuhle kudala salinda kwezezinto ndinomntana umntana msendangolusa ndina 29 years ihlale egalini kwezasiphunzana sendolusa nomntana oko ndandilindile apha kule ndlu
tata bathi eyona nto abayokhaya bakhathaza ngayo ngeliswa kwa ntuzizo.
Aba bantu bona eyona nto abayikhalazelayo bathi thini? Bathi umhlaba wabo lo sakhelwe kuwezindlu. Into esixaka baba ngumhlaba wabo njani because asiwabona amaphepha othi ngumhlaba wabo lewezindlu. And aba bantu basuke dice. Aba bantu basuke dice. It dies if it was his cruiser. It's chicken farm if it was his cruiser. So I want to get Basila, but I'm about to buy his cruiser.
If you want to buy his
cruiser, now this is cruiser. Get a shop of his thing, Alice Cruiser.
I'm going to go to the hospital.